kaba sikutolerana mpaka tinakwana 12 koma zathu ena na dropa ndi pano patipo 10 koma mine tinayambira chichose chikuenda bwino unoko tinali manyemba ndi chimanga chimanga chimene tinalima ndi cha vitamin A komaso nyemba zili ndi zinc ndi iron kuthandiza mathupi mwa ana ndi ife akula ndizofunika ku matupi athu makamaka kunyemba ngati mwana akusegula mimba zikhoza kumthandiza chifukwa kuli zinc ndi iron kuti kuthandizira magazi mthupi komaso chimanga muli vitamin A mmene tinazalira tikuona kuti chimanga chimene chichikula mwansanga ndiponso chikuonesanso kuti ndicho pilira kuchiwawu chifukwa sitinaone vuto lenileni kuchimanga chimenecho.
Aki munsoya nawo ndi mlimi pa skimuyi iwo akuphera mphongo za phindu limene alimi khumi amene akulima mbewu zosiyanasiyana pa skimuyi akulipeza. Malingana ndi ansoya kugwiritsa ntchito mbewu za makono ndi kopindulitsa kamba kuti kupatula kucha msanga mbewuzi zikupiriranso kumbozi zooneka ngati ntchembereza ndonda zimene zikupitilira kuononga mbewu madera osiyanasiyana mdziko muno.
Kuno timalima mbewu ya chimanga variety yake ndi MH43A ndipo timazalaso nyemba mbewu yake ndi Noah. Mbewu zimenezi zofunika kwambiri chifukwa zili ndi vitamini A amene amathandiza kwambiri kuti maso aziona bwinobwino komaso mbewu ya nyemba ili ndi zinc ndi iron zimene zimathandiza kuti munthu azipeza zakudya zofunikira mthupi komaso asamadwaledwale komaso azipanga magazi ochuluka. Mbewu zimenezi tinazitenga ku Harvest Plus kuzera kwa Ekwendeni Mission. Kusiyana kwa chimanga chimene chapasidwachi ndi chimene takhale kumalima zaka ndi zaka ndikunena kuti ichi ndi chothandiza kwambiri kuti tisamasowe chakudya mathupi mwathu komaso chima cha mwansanga. Chimanga chimene chikuoneka kuti ndi disease resistant kuthandaza kuti matenda samachigwira mwansanga ndi chopanga anachipanga treat kuti chisamagwidwe ndi matenda. Chimanga chimene chishandisa kwambiri ndi chakhati kumalima zaka ndi zaka chifukwa choti chili tolerance ku matenda komaso chimasa mwansanga choncho ndi vitamini amene apezeka mbewu imene imathandiza kwambiri kumathupi athu.
Tsopano kuti ulimi utheke ndi kupindulira dziko la Malawi ndikofunikira kuti ulimi usamathere kumunda. Alimi mdziko muno akuyenera kukhala ndi luntha komanso zipangizo zoti adzikwanisa kukonza zokolola zawo kuti zizikhala katundu wina wapamwamba amene anthu ena angathe kugula ndi kugwiritsa ntchito. Ndikutero kokha kumene kungapangitse kuti alimi mdziko muno adzipeza phindu lenileni pathukuta lawo poyerekeza ndi phindu limene amalipeza akagulitsa mbewu zawo mmene adzikololera kumunda. Dziko la Malawi litha kumapanga zovala kuchokera kuthonje limene limalimidwa mdziko momwe muno m'maboma a Baraka ndi Chikwawa nkumakagulitsa m'maiko akunja. Zipatso zosiyanasiyana monga mango, nanazi, manachesi komanso malalanje zitha kumapangidwa kukhala katundu wosiyanasiyana wapamwamba kuphatikizapo zakumwa za mitundu yosiyanasiyananso. Ufa wochokera ku chimanga, tirigu, mbatata komanso chinangwa utha kupangidwa kukhala zinthu zina zapamwamba monga buledi ndi masikono. Ulimi ndi gawo lalikulu limene lingabweretsedwe chuma osati kwa alimokha eni ake koma kwa anthu ena kudzera mu ntchito zopanga katundu osiyanasiyana ndipo pamapeto pake chuma ku dziko la Malawi. Maifane Gondwe ndi mlimi koma ulimi wawo sumangothera kumunda. Kudzera mu kampani yawo ya Perisha Agro, Mai Gondwe akukonza mbewu zawo kukhala katundu wapamwamba amene akumapeza mitengo yabwino pa msika.
Perisha Agro ndi kampani imodzi yoti imalimbikisa ulimi ndi kupanga zakudya zolimbikitsa thupi zopereka mphamvu mthupi. Ndi zakudya zimenezi ndi monga chimanga cha orange timati chofira chimanga cha orange nditeo komaso mbatata yofira mkati ndi mbeu zoti mukadya zimabereka thanzi nde monga mwina mukudziwa kuti posachedwa apa a president anakhazikisa ndondomeko yoti kodi anthu titha kudya zakudya zotani zoti zikhale zolimbikisa thupi ndiye ifeyo ndife amodzi a mabungwe ngati amenewo oloma kampani ngati amenewo kuti amalima komaso amapanga process amapanga zakudya zolimbikisa thupi
ntchito imene munayi ambachiti
ntchito imene iyi ndiyoti business yathu ya Perisha Agro and Packaging Enterprise ina yamba mu 2012 ndi momwe tinalembesa kampani yathu koma kuti tiyambe kugwira ntchito tinayamba mu 2015 ndipo kuyamba kwake ngoti tinayambira kuno kulikuni komwe timakhala tinayamba ndi kulima chabe timalima ngati titi kuchulukisa mbeu ya mbatata yofira mkati komaso chinangwa ndi kenako kuyamba 2018-19 tinayamba kupanga process kupanga zakudya zochokera ku mbeu zimene zozo za mbatata yofira mkati ndi timapanga ufa wa mbatata yofira mkati koma timapangaso ufa wa chimanga chofiraso komaso timapangaso ufa wa chinangwa
ndofuna ndidziwe kuti ndikufunikira bwanji kuti osalekezera kumunda kungolima mbeu zokhera koma kuzipangaso into pachingezi kuzonaza kuti muna finished product zizofunikira bwanji zimezi
nzofunikira kwambiri kuti tikamalima kumunda kuja tisamangokhala kuti tikulima kulima basi kuthera pomwepo ayi koma tipitirizeso kuti tipange timati pachizungu timati value addition kuti tiwonjezere zina mu zakudya zomwe tikulima zija chifukwa choti tikalima mwija timalimira ngati panopo tikuona kuti nyengo zasintha mwina tikangolima zonse ziwonongeka zitheraso kumunda konkuja koma tikapezako tikapanga tirekeze tikupanga ufa ndiye kuti mbatata ija tatenga tapangako ufa nde tapanga add value ufa kuja kuti ukafikiraso wena kutali chifukwa tikangopanga mbatata yokha sichedwa kuwola mwina masiku pang'ono yawonongeka yathera kumunda konkuja olo adi anthu ochepa singapite patali koma tikawonjezera tapanga ufa tirekeze utha ukafika ka ku USA ufa ukafika ka ku South Africa ufa ukafika fe timagwiraso ntchito ndi anthu ngati anzathu a masukulu au kachenjedwe ngati University of Malawi komaso ngati a Luana komaso ma research institutions ngati a Chiteze a Vumbwe chifukwa choti anthu amene wawa ndomwe amapanga kafukufuku wa mbeu ngati zomwe timapanga ifeyo tiyerekeze mwina mbatata yofira mkati kumbuyo kukunalibe koma atapanga kafukufuku anapeza kuti mbatata ndiyoti ku Malawi so kuno titha kutani kulima titaso kumadya itaso kutithandizira mwina kumbuyo nali kunja kokhala komwina ku Uganda mwina kuti koma kuyambira mwina mu 2011 pamodzi ndi International Potato Center CIP ajandena ama research institutions kukhala pasi kupezeka kuti nafeso tiyambe nayamba mwina ku Southern Region koma ku Central Region kunoko ndikumbukira 2016 ifeyo ndiye tinali amodzi anthu ajama ti ma Orange Face Sweet Potato Commercial Vine Multipliers and International Potato Center CIP ndiye tinayamba kuchulukisa mbeu na feso ku Central Region kuno kulirongwe kenako kumatani kumapitiza ndeti magwira nawo ntchito kwambiri anzathu a masukulu akachenjede ndiye nawo ineyo ndaphunzirapo kuti kusintha pa chinthu chomwe mwina tinachizolowera kumakhala kovutirapo koma ndi nthawi zimatheka chifukwa ngati kumalai kuno timalima kwambiri mbatata yoyera imene ija anthu akamadya amati ili ndi ufa ndi amati tadya mbatata ndiye tikati mbatata yofira mkati amati iya imwina ufa ndiochepa ndiye kuti sitadya si mayi sikuti tadya ndingoti mbatata kuti takhuta ndiye ambiri mwina amakhala kuti akuzengereza kuti ayi mbatata iyi ayi koma ya yoyera mkati koma pang'ono taona kuti zinthu zipanopa nzotheka chifukwa tikapita misika ngati mwina pachinsapo mukapeza kuti mbatata yofira mkati mukayipeza pomwe kumbuyo simapezeka olo wogulisaja timati mavenda olo timati anzatomwa makaodaso aja amakana koma panopa amakayioda ndithu bwinobwino nkumakayigulisaso anthuso kumagula ifeso timagulisaso tiliso ndi alimi oti anthu timatuma kuti ngati mufuna mbatata pitani kwa alimi awawa ifeso kumakagulaso nkumapangaso ufa Ine ndikuona ngati njira yabwino yoti tafikire bwino alimi angono omwe mwina ena mpaka pano akukhalabe oti imbata tayofira nkati ayi koma tizidyabe ya white. Ndikuona ngati mwina kuzera mu anzathu apa EPA aja chifukwa iwo ndi amakhala kufupi ndi alimi ali nkati mamizi moti muli alimi kuizera mwina mwa amene ajawo kuti athandizire kuwaphunzisa muli ma extension workers mmene mujamu kuwaphunzisa ndithu kuti zakudya tizidya zakudya zofira nkati ngati mbatata ngati chimanga ndi zinthu zoti zili zimapereka thanzi munthu kuti tikhale tikugwira ntchito bwinobwino tena kukhala athanzi ndiye ngati azimai apakati azimai oyamwisa ana ang'ono zakudya ngati zimene zija zimafunikira kwambiri ndiye maka mmamizimu ndi zinthu zoti tili nazo timalima tokha sizoti somwina akagula kutali ayi ndizongolima koma tiye ntilime zakudya zoti zitha kutani kulimbikisa thupi komaso zopereka thanzi ndiye titazera mwa amene wakomaso tonse titengepo mbali tikamapereka mauthenga tikamaphunzisa anthu kunkhani ya zakudya tenta aphunzise kutino azidya zakudya zoti zikupereka thanzi.
Pamene kusintha kwa nyengo kwakhudza kwambiri ntchito za ulimi mdziko muno tibwerezanso kunena kuti ndikofunikira kwambiri kuti alimi azibzala mbewu zosiyanasiyana m'malo mongodalira mbewu imodzi. Ndipo nduna ya zamalimidwe Robin Lowe ikuvomereza.
Focus yathu inali kuti tithane ndi njala. Imene ndi imayiona mene tayendetsera tithane ndi njala ndiye njala yatha ndiyesono tikuwunika kuti kodi njala yathayi ndiyesono titani kodi munthu msimu ngadya opanda ndiyo ndiye tikubweramonso pano ndi department ya amati animal health ya ziwetros tumagwirizana kuti ndi zinthu ziti zoti titha kuzithamangitsa kuti anthu azipindula ku ziwetu panopa tapeza nsika waku Dubai ndi maiko ena kuyeja uko mbuzi za tuzaloko losu msika wabwino kwambiri ayambapo ndi nyama world ndeyo upangisa kuti sono nyama world itapeza alimi aziweta ota azipereka katundu uja kwa nyama world panopa ndi kuti misika sinkhani tsopano nkhani tsono yobweranso ku production pamene kumbuyo production isinali nkhani anthu amakhala mkatundu nkumangobereka tofuna sono zizi balansa ukapanga katundu uja apite pansika wabwino mulimi apendule ndiyesono ulimi ukhala business.
Mboma la Nchinji alimi akulimbikitsidwa kuchita ulimi wa nthirira komanso wakasinthasintha m'malo mongodalira ulimi wa foja kamba kuti makono zinthu zikusintha. Steve Chigalu ndi mmodzi wa alangizi mchigawo cha zaulimi cha Nkhwazi ku msitu mboma la Nchinji.
Ntchito zaulimi pakali pano kuzo zifotoko zakuti zikuyenda bwino chifukwa chonena kuti monga tikanena ulimi wa nthirirawo madzi tilinawo okwanira komaso mbewu zinapezeka mu nthawi yofulumira zimene tayamba nazo kulimi mmene wa nthirira. Ulimi ukuchitika kuno ndi wakasinthasintha malingana ndi mmene nyengo zikuyendera anthu ati kuwaphunzitsa kuti azitha kukhala ndi ulimi wa mbewu zosiyanasiyana komaso ziweto zosiyanasiyana nicho linga choti azitha kukwaniritsa mitundu ya zakudya imene imafunika mthupi mwa munthu 6 imene imafotokozedwa ichi. Mbewu zimene zalimidwa kunoko zimalimidwa kuno tikhoza kunena kuti pali ndiwo za masambazi, mbaratesi, nyemba, chimanga komaso tomato ni zimene timachita pali ulimiso mene wangu yamba kumene wanthoji ndi zimene tikuchita kunoko ulimi umenewo komaso pali ziwero zimene tikupanga ni ulimi wa nkhuku zimene ena akutithandizira kupereka katemera nkhuku zake zachikuda komaso pali ulimi wa mbuzi ponjezaso apo tikuwaphunzitsa ulimi wa somba cholinga choti azithanso kupeza ndiwo zankhuli kudzera kuma ulimi a ziwero zimenezi. Pankhani ya kusintha kwa nyengo zimene zili ni vuto laliko limene tikutha kumana nalo monga ngati mu chaka cha 2014-2015 vula sinagwe bwino kuno madzi anati vula ndiye chimene tikuwaphunzitsa alimi kwambiri ndi kulima mbewu zimene zimafuna madzi ochepa monga ngati anyezi bwera mbaratesizi zimene zimafuna madzi ochepa komaso tikuwaphunzitsa mbewu zimene zimacha mofulumira monga ngati nyembasi zimenezo rumata kutira wa miezi wili kumakolola ndiye kusinta kwenye ngomene kututa kukuzemba po magulisira nchiro mbeu za magono zimeneze matako vidira ku kani ya chira la imene monga ngari nyemba ndiji manga ja orange mbeu zimeneze zikulimbiki tidwa ni alimi wakura azilima chifoyori zima takulita ndizira vitamin A magaji manga ja orange ji imene matandiza kuri ana amene atawa kukula asaza kare ni vuto la maso azita kukala ni maso wana bwino komaso pali nyemba zimene mabezeka mijere ingono ingono imene yoti sima ayoni zinc imene yoti mbeu zathu zambiri zimene tikulima za masambazi sima bezeka ndiye tukalimbikitsa kulima mbeu ngati za nyemba zimene zicholenga choti azita kupeza ko ma vitamini ya mijere imene ingono ingono imene maso anzi patso mbeu zinazi timonga ngati pa nyemba pa pamapeze mapezeka zinc ayoni komaso tisango dalira chipaso cha nyemba yoti mawalimbikitsa sokuti azithwa kwanya kwanya amene kuli kalotini amene sawa mathandizira ku vitamin A yomwe alimi wakuno aonetsa ndithu kuti pali chidwi kwambiri kuchosa malambeu zimene zincholenge chola zipitirize fore atha kuzindikira amene zaberekera nyembazi zabereka mkanthawi kochepa ndi zimene mwina amazowera mbuyo zimene nyemba zimene zimalimidwa mbuyomo ndizi zizaoneka kusiyana kwake izi zikukhala zodya mofulumira kusiyana ndi zinazi ndiye apa tikungowalimbikitsa zonena kuti asamale mbeuyi ni cholinga chonena kuti azichulukitse madera olima kusiyana ndi mmene tinambiramo apa ndipo yambira pamene atithandizapa ndiye tikuwalimbikitsa kuti mwina asamale mbeuyi cholinga chonena kuti pamawa pake pano asadzasowe mbeu komaso adzathe kulima malo akulu kwambiri pamenepa tikuwalimbikitsa monga ngati ma agro dealers enawa kuti mwina mbeu ya chimanga cha orange itamatha kumapezekaso kuno mudziko chifukwa ma agro dealers ambiri amene ya orange imapezekera madera ataliatali mtawuni umomo pali MH43 imene ni mbeu imodzi ya orange imene yoti kuzodzathandizira ana athu kuno kumudzi kuti akalimalimiwa apeze chakudya chimene cha vitamin A chimanga chimene chocho ndiye tikuwalimbikitsa ma agro dealers ambiri kuti mwina pa nthawi imene akubweretsa mbeu yawo azithanso kumbukira mbeu ngati zimene za oranges kunkhani ya chimanga komaso nyembazi kuti pa programu ya boma imene amapangayi tinapempha ndithu ma agro dealers kuti ngati pakhaleso mwimwayi ya mbeu zotsika mtengo aretsetsa kuti atibweretserekonso mbeu ya orange imeneyi kuti mwina anthu achulukidwe olima kunoko kumunda ya mbeu imeneyi ya orange
pamene maiko oyandikana nawo monga Zambia akukhazikitsa ngongole zolimbikitsa alimi ang'onoang'ono kuyambapo kukonza zokolola zawo kuti zikhale katundu wapamwamba ndikofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi nalo liyambepo ndizose chita kufunsa kuti kudzera mu ulimi dziko la Malawi litha kuthetsa umphawi kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ambiri komanso kudzika pa mndandanda wa maiko odalilika pakapezekedwe ka chakudya pa dziko lonse lapansi.